Icha mumutwe wanje ukabiri baryamase amaso yanje akabisoko yamarira haririra umurimo wawe haririra ubugingo bwanjye haririra barimbuka tabari torero Izigira kirengera abashakanye bakundanye Satani yarabasenye indwara z'ibyorezo muri iminsi ya nyuma Ayiwe nyiringabo Imana bintu turengere Uzanukire kandi na numubabaro uzakurangwa
Ayiwe, yes.
Ayiwe,